lokuhlala lilahlo yedwa kodwa laba kade beshala labalahle lilahlo umnikazi wedaba ngizosho futhi ukuthi ubani umnikazi wedaba
Nkosi Jesu
ngisafuna ukunipha nje ukuthi sithe isakhotho mase siphelile ubumnyama kwasekhaya uNkulunkulu waseveza ukuthi ngolonkosazana emva kwevula wayesethi phakamisa ikhanda mfana wami awungase ngikubona kuzimalana
hayi
yabona amafuboto nakubona mfowethu yabona ngalesikhathi uqeda ukushaya ngoba amaphoyisa athi lesi sibhamu sokugcina awatholi inhlamzazo
heyi
anginankinga khona othebe ngabe safuna lutho ngoba bazothi basaphenya angithi mina obebatshela obonile Oh uthi the mase sikhamsile isibhamu esesemva kwemoto ngiyakukhumbuza kuzimalana
Hey Jesu
Ngabona lesikhathi sisemva kwemoto Ngabona izulu khanya Ngasaba moto ngathi kusho ukuba ngibona Kodwa ngambona Ngisathi isibhamu sasakhamsile ngazithola yini ukhamisa Sasakhamsile Dlamini ngoba uyiphoyisa Kodwa manje sibuyisele sithi gaxa zongena emotweni yakhe lesivu Lesivu Mina ngimemeza abanye ngithi umfana uzofisa ukuba yintombazane othi nginqamule le ndaba
Hey Nkosi yami
ngifuna ukunqamula ngihlonishe uMeya gatsheni bengingafanele usibulale kanje mfuthu
Welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Yona ke ivideo lena esekulethayo ku social media la iMeya yeIFP menyezwa njengobulale ikhansela laseMsinga kwaMasipala. iMeya yeIFP ephethe uMasipala waseMsinga uNdlovu umenyezwe bukhoma njengombulali emngcwabeni wekhansela la ku Ward 11 uSiyanda Magubane. Igama lakhe ligalolwe yikhansela elasinda lidutshulwa lihamba nomufi leli khansela la ku Ward 12 beligadwe ngabaphoyisa kulomncwabo bahlaselwa ngezi 8 zika September beya kwa ward 19 into uthi into abashayelwa yona ukuthi kuthiwa bahlezi phezu kwemali kuthe sibe sidubulile kwaba sengazi ukuthi kuyasa kimi wena wabona imvula yesichotho ngavula amehlo bengabona ukuthi ngiyababona mangithi inhla how ngabona ugatsheni nemoto yakho ngakubona gatsheni nemoto yakho e silver grey kwangamele usibulale kanje yana gatsheni kusho leli khansela maqede lathathwa ngamaphoyisa amasinyane iIFP ibingakathi vunga lezi zinsolo ezibucayi kanje umufi ubese komidini eliqaphe ukusebenza kwezimali zomkhandlu kwaze kwanzima bakithi sizwe sakithi seziziningi kakhulu izigameko zokubulawa kwamakhansela endaweni noma esifundazweni saseKZN kodwa ke kugcine kungaboshwa ngamuntu siyathemba ukuthi umthetho uzodlala indima yawo uphinde uvikele naleli khansela elasinda lidutshulwa emndenini kamufi sithi dudu akwehlanga olungihliyo that's all I have for today do leave your comment below ebese ubeka umbono wakho ngalendaba siyabonga